festive andar tade illa hadamu bogsonde bukawe ya